yo gutanga inyigisho z'akanovera ishure kaminuza rumashe ifise akabijya kadasanzwe kubijyana inyigisho udasanga mu yandi makaminuza yaha mu Burundi ndetse no muri Afrika bivugwa na muganga banzubaze Emmanuel asanzwe arongoye kaminuza yitiriye Université Panafricaine Lemage EPM mu mfunyafunyo y'ururimi rw'Igifaransa akaba yabivugiye mu kiganiro n'abamensha makuru kuri uyu wa gatanu genekerezo rya kabiri Ruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na kane.
Icyo navuga yuko iyo shuri kaminuza yacu itanga ubumenyi buhanitse ariyo byo kwita formation de qualité ni uko ubwa mbere iyi shuri kaminuza yashyizeho ibisata nungaha mu Burundi mbere eka mbere no muri kano karere atan'ibindi atan'ahandi ibyo bisata biri hano utanga akarorero nka nk'igisata cya department yitwa maintenance biomedicale aho haba muri andi mashuri kaminuza yose yo mu Burundi icyo gisata atanakimwe atanhamwe kiri icyo gisata rero gifise ubuhinga mu byo kubungabunga ibikoresho bikora kwa muganga bigezwe mu byo kwa muganga murabona nk'uye scanner ashobora gupfa Burundi bwakajya kubondera umufundi ariwe muhinga yogikora mu bindi bihugu ariko mu myaka mike rero nko myaka ibiri tuzaba dutanze diplome za mbere z'abanyeshuri z'abakozi bazoshobora kubungabunga ivyo bikoresho byo kwa muganga aha rero icyerekana ko dutanga mbere n'inyigisho z'akanovera nuko twebwe umwaka wacu uhera hakiri kare mukaba musanze mwumvise yuko twatanguye mu kwa gatatu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uraho turi mu kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane tukaba duheje no gutangura umwaka ugira gatatu wa kaminuza ni ukuvuga rero twebwe nta mwaka w'ishuri urenza amezi icyenda ariko ahandi urashobora gusanga n'umwaka wamaze amezi cumi n'ane amezi cumi n'atanu ni ukuvuga rero iyo formation de qualité baba bagize ibibazo ari byo kuronka abigisha cyangwa kuronka ibikoresho cyangwa kuronka uburyo
eka kugira ngo bashimangire izo nyigisho iryo shure rikaba rifise n'ivuriro abanyeshuri baca bimenyerezamo Polyclinique Saint Jacob risanzwe rikorera kuri iryo shure nyene mu ntumbero yo gusimbataza ubwo bumenyi bw'abanyeshuri basanzwe bahigira nk'uko bishikirizwa n'urongoye ivyigwa kuri iyo kaminuzi Rivuzimana Protege Fed
ni ukuvuga yuko ubwa mbere ntushobora gushinga ishure nk'iyo tuteguye ku byo bikoresho ibyo rero byarakozwe ariko ntitwumva ko byose bihari ariko murabizi uko iminsi igenda niko tubigira neza nagomba kuvuga cyane cyane ahambere ho atamakinga dufise ni ku byerekere stage turafise ibitaro ngaha niho bashobora gica ibitaro stage pratique ni nabenshi ariko barashobora na leta iradufasha ibitaro bya leta kandi biradufasha turanabishimira cyane rwose nibyo hagati mu gihugu abana baragenda kugerayo kwimenyerezayo ni ukuri nta ngorane bidutera icyo ni ikintu kitunezera cyane rwose ikindi cya kabiri n'abarimu babizi kandi babishoboye subi inyuma gato ngerageje kuraba hari igisata gikomeye cyitwa cyo gutunganya ibikoresho byo kwa muganga gisata bita mu rurimi rw'Igifaransa maintenance biomedicale naho nyine turagira amahirwe tukaronka abagira stage kandi turabyizeye turafite n'abarimu bakwiye kiri ngaho nyine mu Burundi ntandi kizoba twimbira ko n'igihugu kizohatora koyoko
ijyanye no korohereza ababitura ishyirahamwe amagara meza kuri twese risanzwe ryatanguje iryo shure kaminuza icyegera cy'urongoye Université Panafricaine Lemage muganga Butoyi Sonia akaba ari nawe arongoye iryo shyirahamwe asigura icyatuma iryo shyirahamwe ryiyumvira gushyiraho ishure kaminuza n'ivuriro ry'iryo shure ryitwa Polyclinique Saint Jacob
kugira ngo ubwo bumenyi bw'akanovera abanyeshure baronka mu ishure bubafashe no kumenya uko bavura koko ishirahamwe amagara meza kuri twese ryarashizeho n'ivuriro novuga ni nka centre de demonstration y'ubumenyi baba baronse mu ishure abo banyeshure baca baja muri polyclinique kugira ngo bimwe biga mu ishure bagire na experience muri pratique niho havutse polyclinique Saint Jacob ikaba ifise ibisata ahanini byisunga ibisata bisanzwe bihari muri kaminuza kugira ngo ryakompanye abanyeshuri.
Mumenya ko iryo shure kaminuza isanzwe rifise akabijya kajyanye no kwigisha icyongereza ku banyeshuri basanzwe bahiga eka ndese n'abatahiga. Abagize iyo formation bagahabwa ama certificat atangwa na Université ya Cambridge, ivyo bigatuma bashobora kujya kwiga igice gikurikira mu bihugu bavuga icyongereza canke bagakora muri ivyo.